ariho tugafashe ingo yuko ubu kuva ku itariki imwe z'ukwezi kw'icumi uzosubira gufatwa ataye umucafu mu ibarabara azocibwa amande y'amafaranga 10,000 nico kimwe n'uzofatwa ariko arahonyanga ajya amashuru gusanga yarateye ku mabarabara twasavye indego z'umutekano ko kuva ku itariki imwe z'ukwezi kw'icumi batangura kudufasha gushira mu ngiro iyo ngingo hanyuma ku bijanye n'amapubere yo mu mpangu twasanze abamaze kuzishiraho ari bake nacyo gituma twongeye kiringo cyo gushaka ku itariki 15 z'ukwezi ku 10 ko naho nyene kuva kuri iyo tariki zo cyatangura kubaca mande wo tuzosanga atarashira ipubere mu rupango mu mugabo tuzoguma tuyamuca gushika umunsi azoba yashize mu rupango.